Ya wey na kuna ro. No bi sanga se du won. Ka se du won. Ku. Ti di yen de. Ti di yen a te te. Bon. Tan tu ben sagada ni fuera. Bon, lo ben sagada ni. Assistant General Mani, when all you have to send General Mani, yebo kodwa ukuthi onozinda wakabasiqilanga khona phasasana sibambeziboy
uzayithola yonke imfanele ukuthi uzabuya nayo ikhuphe
ngoqinisile moya moyo yini lo moya ukhuphe wakho moyo ukhuphe wakho usesinayisi imfanele nansi isivela khonale kwabekwezita moyo kansi ukhuphe wakho nto onesilemba kanjani nenezelo zaqoka leyifo moyo nse moyo uzaqoka nini ukhuphe iuniform kamesenja
Un
Utaba unyala.
Eh baba, ngeke ngicela ukuthatha iday off.
Ayi bolo, ah. Ngeke uthathe iday off izinto zakho zinikanje. Ah, sabizini.
Ngithemba singaphuzi boba.
Ngaphuza njani mkhulu? Angithi ngiqalisa abantu abakhwehlela ngabe ziyotshona.
Lokhu kungena vele, kungenela ngaselitshonile. Uyabuka ngonina kodwa.
Umtshela mango usithi wena kawudlalelwa uzayithola imfaniso yethu usitshwa mango utsha mango yona imfaniso sebeyithethe onazindaba bekhozisa bayigezisisa bayinika umhleli wabo u-editor wabo imfaniso uzeyafika ku-general manager kakhesi uqambelana manga ku kungenisa uqambelana manga. Ngithi mina uqambelana manga ngisalamamanga ngitshela ugeneral manager izinto ezingayisizo
abona khona mayelana le-uniform khosa lokhelela ngokuthengise khona khosa sibi
khathesi sizakuthengela ikhadi edlephayo ma ungayifuni shiya umsebenzi.
Salibona indaba ngalesathi
umphathi onguye omkhulu ukudlula wonke angaba ngu-general manager ongumanager ngoba omunye nje
lapho sise-general manager ngingamfonela kodwa ukuzamele azi ukuthi udingana bani njalo uthi umayelana lani
umayelana lokhuphe lo osebenza lapha e-leather product owayezama ukuzongihlisela ethulwe yini uthe ebona ukuthi nami ngisome ngaphelela wabaleka wawihla ikepeti yakhe ngilethe ikepeti kwayeuzobaleka ngibone kungcono ukuthi njengoba wangihlasela ethine ngenkampani ngiqale ngizonazisa ngingakayi emapholiseni.
Ave mhlahalakithi zihlalele phansi lafana sibone singakwenzela khona kukhu engifunayo yilo izisebenzi zonke nxa ziphuma loba zingena ngifuna ubhale izikhathi ezingene ngaso eziphume ngaso loba isikhathi esifithane sengifuna ukwazi ukuhamba kwezisebenzi lapho. Okay.
Ngizenguze silito angithandi ukusebenza ngalindle isilandulo akakwazi ukukhuluma labantu
ukhuluma angani ukhuluma ngendlwane yakhe akhohle ukuthi unangenani emsebenzini ngakutsho ukuthi le ngqondo sezincane hhayi lokho ngokwenza esilandulo wena futhi ukuyenzela amawala ukhumbule kanti yimi engakuzenza lapha eleza project kodwa ngizenza into ehlakanisileyo yena ohamba lowasibe general manager mina ngilahlele le levi
ntombi
kathi unje
umdala ukuze ulando vele ufuna nikithi
hhayi mato angikwazi ukuthi ngawufunayo kodwa kukhulumisaneni kwethu ube khanye ethabile kunento nje akufathelayo
ethabile
usilandele uyakathabe hawu uyazi kuyabe kukhona kufunayo ngambona
njalo angabuya lezi story zaezadlala ezikuvuma uzabona into engizakwenzayo
hayi asikuveli madoda sizabona ngayo
sithathe kuloku kuthi akufathele khona sogokuphabhela umuntu wenza
uyabona Dona, wawuqinisile sibili ukuthi sokulomkhandlu phakathi kwethu.
Umkhandlu ma.
Hayi umkhandlu lo kawulunganga sibili ngoba izinto sezinto umpongakazi ukubona. Njalo kukhanya zikhona zithi azabheda ngamandla ziye phambili. Sokubona sokumele ukuthi mina nawe Dona sibambane senzeni.
Sibambane mo.
Sibambane. Uyabona irenti yani engangikhuluma ngayo eyama-warehouse lawana ngiyilungisile ngayinika. Abeleza product.
Abeleza product.
Ya. Njengoba ngakutshela ukuthi thina i-MND siyarenta kumnikazi wamawehouse.
Wamawehouse lanele
kwathi. Nge-$20,000 enyanga.
Yebo.
Yebo. Kodwa i-leza product iyarenta kithi thina le-MND.
Le-MND.
Ne-$120,000 enyanga. Yabona ukuthi inzuzo yethu ngenyanga. $100,000 le fees ozayo ngoba siyakhipha $20,000 sinikulendlola
iyasakhulu
thina ke sesala le-$100,000 engikwenzileyo-ke ukuze uhlupho lelo siluqede masinya ngithembani kwibhili ngabuyela emuva
kungumuva
18 months one and a half years ngabuyela emuva ngathi isikwelete isikwelete sabo sibuyele velele emuva abeleza product
khonaemuva
18 months usiyemuva ngithe sengisebenzile imali yakhona yangitshengisa ukuthi khona ingakhipha ekalendlodi yenyanga lezi ezilitshana sisanda
kulenda
ngabi singayikhipha le ina siyasala thina lezi gidi ezimbili 2 million engiyetha 2 million eyasala ingiyetha imali leyodo kuzamele ukuthi khona sihle siphange siyithathe enye yakhona sithenge izikhumba ezokuvala izikhexe zesitoku lezo
sezihlupile
lezo sesivale sesivale masinya bese sibona-ke nasesigedelo lohlupho ukuthi silima leso esingikhuphe
sizaslimekonkulu
ukuthi zilasithini
ngiqinisomoya hayi lapha sengikhuluma lomdala wami umdala wami owakudala umoyo umoya ezilimayo onamameka ol-over umoya ngibanana kethi umdala wami owafundizukukabula
hayi ntwana mina ngifuna ukuthi ukapule mfana ekhaya uthikize umkhaba
awukeekapula
awukamyemuyo
ngifikize lelo
mina mama sengihamba ngisobele ngalokho mangihlezi lapha ngilahlekelwa yizinzimo
ngiphenda ubekezile baba ngokuthi yena uyazi ukuthi manje
akumanje isikhathi sesihamba ngobabe bedlela ngidrama
kumbo
oh hayi lapha baba yirenti ye-warehouse leyana ekumafetting road osokuthiwa yi-planting road lapho esigcinisa khona izikhumba zethu
ya kwahamba njani ukuthi irenti ziyefika izigidi ezimbili no
hayi kwathi ngesikhathi sifanise ukugcinisa khona ngale baba sasingasela mali sasifitshwa yi-cash flow lapho elela product sasesicela-ke ama-directors awe-MND ukuthi basizwele bavume ukuthi gcinele izikhumba zethu isike sesibahlawula imali ngabakhona ithe imali sikhonelwe kafodakti lapho kwaphonge ukukhohlakala nje bakuthi sibahlawula
yona company lokuthiwa MNB lapho kobulawayo ayikhona sibi baba ayikhona
baba ikhona sibi la ngiyayazi khona ngani umapicking hall
hayi ngizasayina kwalamusa moyo kumele ivale izakhamuza sizayivala baba singakhuthi icontract khathesi sine contract labo contract yakho izaphila ngomnyaka ozayo
kupheleni
ngomnyaka ozayo ivale kupheleni kwawo nalo unyaka moyo yadura kakhulu lokho
njalo madoda akube njalo hayi mina lizathuthe enkonzweni mina uzawuya emapholiseni ngoba mfunke abevikela wonke ukuganga ubusela obukade busenzakala ikakhulu wena crisis khathi usele lo mntwana wabantu emoteni usele umthumayeza kumbe kusele kusenzakala
kahleni
kahleni
ma
mina sengisiye emapholiseni yikho lokho akula nto ngiyakhuluma lapho
ngiqolele ngithe lapha ngezoqeda umsindo likhanya lihaqazwe indlala lonke lapha okwanamhla ngilethe okuncane ukuthi lizonqinda omunye nomunye wena
Thank you.
Sengizelo ukudla yebo nansi le change la hayi ekhuphe ukudla kulo ngoba sibonile eh bro afini
ukudla okuthiwe lokusandla nansi
tantsi baba tu
iye
mina ngale ngidlu ukudla ukuthi ngoba baba uphuma la
inja tantsi hayi asizi akulani layo ubaba lophuma la
ngidlu ukudla kwalo ubaba ophuma lapha lo
ukudla lokuthiwe lokusandla ngasizwe kuwe
hayi ngidlu
Babu yaso kutheni ke maphepha
wazi banira nwana omunye nje ngubuza wantshela wathena ukuya buya buya ilanga selithonile njalo ukhanda ngasebuzomu imisebe nje ngikhaya kusenziwa nini njengoba ngibona nje ngizithuma khanda ndabe zibangene ukuyo
Kumalo, tela bantu bonke bezo sinyama. Bese tela lalo umuntu womzini ose reception ngokugugu. La yezu la.
Come
Oh, sabes que hay la misma. Vamos, dice el combo, un solo toalla. Lina, ya tiene la.